kwenzeka phakathi ke kwendlela emnosuke komane bheke cacathu abantu baqaphele nje apho make sikhangele uHope njengemvumi yethu esakuncokola naye ngosuku lanamhlanje kanti ke phaka exesheni sawuba nayo imix yesibini ko-DJ bethu kula Battle of the DJ uWixi sakuncokola naye ngwase-Alo North siphinde sihlala imix yakhe sizovota ke ngoku emva koko ikhona ke deep house session emandi sibeke phaa kwintsimbi yesithandathu ey my brother kunjani
Sikhulu sami ndirayithi kunjani kuwe kuthi
masicenge masicenge khazibulisele nawe kubaphulaphula bevukani FM
igama lam nguHope Isitrato ndiyabulisa kuwe ndibulise kubaphulaphula bevukani FM ndibulele ngeli thuba nendinike lona kuthi enkosi kakhulu
kuthiwa ngokwasemoltino
ndingowakhona abatsho nje batsho beyazi uba ndingowapha
awu dakwethu uphume njani eli gama lithi Hope Isitrato cause ke uStrato lona uqala ngo East uEast lo ka East London so uphume njani eli gama
Kutheni ngazoba ngoka Eastern Cape azoba ngoka Island?
Andrew East
Okay, yena ngungu East for Eastern Cape because normal
okay.
mos ngulo IST so lona ebefuna ukuguka yonke iprovince okanye lacala lethu suka kulo. So ke ngoku
Okay.
hope ngulo wethemba like wonke umuntu osuka estratweni nenathemba lokokuba yonke into izawulunga ekugqibeleni so hope istrato udifayina lona
Mntakwethu awulenze kakuhle mani andilinqabile qaba nje usibalisele waqala nini ungena kwi-music industry and wakhuthazwa yintoni
qale primary school but ke ngoku besisenza nje simane sibhayitha i-opro kid aka onke la marhotmani madala lawa yenza umculo so ke ngoku yayena khula yakhula yakhula till ndadibana nabantu abafana no-DJ Stash 2012 kulapho ndaqala khona ke ngoku ukwenza into serious nyani nyani mane ndifumana le beat kuba kwi-rehearsals then siphume i-group safume i-group group ngo-2012 it was i-damages yaphusha ke yaphusha till sohlangana ku 2018 kulapho ke ngoku ndidibana khona no-DJ Stash fake studio endibonisa ezinye izinto zenziwa njani futhi ukuze ukwazi ukudlula kwezinye izinto funeka ureacte njani uziphathe njani
Yeah, and then ke ukhethe kanjani i-hip hop zibe khona mos nezinye i-genre but waqonda uba unothando lwe-hip hop kwenzeke njani
elo cala ke ndiyafuna nje ukhe ndithi nje ncinkulo cause i-hip hop ngela xesha phofu ngela xesha besikhula iyiyo mos exhaphakileyo futhi abantu abaninzi bebeyithanda so ndifuna ukuthi mna andikho nqopha kuyo but ke ngoku ndiyafitha naphi na yona ke ngoku le ndicinga uba ndino-80% wamandla pha kuyo okanye i-advantage kodwa naphi na ndiyafitha and ke ngoku yona ndiyithanda nangalaa nto uba uyakwazi ubalisa izitori uyakwazi uthetha nangantoni na yenzekayo ibonayo phambi kwakho okanye ubalise nje something yenzekayo ebomini bakho
Yeah, xa bendizawubuza uba njengoba ucula ke kwi-hip hop kanye kule ngoma ye-hip hop ethi Andiva like ubhala ngantoni xa ubhala ingoma wena
kuyadiphenda uba ndikwispeyisi esinjani umzekelo kule ngoma sithetha ngayo lena kuzama nje ukufuna udlula kwizinto okanye ukuignora but andilifuni eli gama lokuignora manje ungafuni ukuhoya izinto ezenzekayo around wena then ufumane ii-beats ezingekho emotional ii-beats ezizawukwazi uba zike zikulibalise ngezinye izinto ufocus nje kule vibe kuyo ngokhoze uyayiva i-beat yakhona ibhenga ine-trap vibes ayinanto eza kubangela ucinge kakhulu okanye uzive ukhumbula someone okanye yabona futhi so
Okay.
injalo yona ibifuna nje uba ke sizame silule kancinci kwizinto ezenzekayo sifokase nje ebumnandini nangaphandle
All right, mntakwethu, ingoma ethi Andiva usipane nabani kuyo and iqhuba njani so far?
Actually EP yakhona iphume namhlanje so liya ibi single umntu owenze i-beat yakhona ngu-seriously up nalithi gama lakhe ngowasejohannesburg then yamikswa ke ngoku yamasterishwa ngu-DJ Stash emolteni
All right, umntu ofuna umculo wakho u-available kweziphi platforms?
kuzo zonke Spotify, Apple Music, YouTube. Ungavele nje ungene usearche uHope Isitrato. Qha ke ngoku Isitrato ngulona uzawubangela abantu babile kube nzima phaa ngoba bazofuna usearche Isitrato lo
Asebenzela.
kwabhalwa. Nkandla noko kuzofuneka umuntu acinge nje la East usekuqaleni then ibe ngu-Estrada.
Okay. Wena sifumana njani kwi-social media mhlawumbi ke nakwezinye ii-platforms for ii-bookings ke ngoku nenamba?
Ungacheck Hope Estrada ku-Insta nakuFacebook cause zezona ndixhaphake kakhulu kuzo ezo. Hope Estrada kuzo zonke.
Bakhona abantu surely especially ke kwimvumi ezisakhasayo ezimamele ngeli xesha bakhona basandongena wena kudala sowukhona kule game ungabacebisa ubaxhobise uthini xa ufuna ubakhuthaza bangene kwi-music industry noko benolwazi.
Into endinoyitsho kukuba ukwazi uzithemba ungenzi noba yini cause izinto ezininzi esenzayo zizinto esizibona kwi-TV. Umzekelo, izinto ze-record labels, izinto ezenzekele ezinye ii-artists then nawe ufune ukuba kwesa space. So mna bendifuna icebisa ukuba nje umntu makazame ukwenza le nto kuye ngaphakathi le nto ayirhalelayo ngobomi bakhe qha ayikho enye neza kukhulula ke if wenza le nto ikuwe ngaphakathi then uzoba free ubomi bakho bonke.
All right, ke hope masivale ngokukhangela into yoba i-EP nantoni esinoyilindela kuwe apha ku-2024.
Kuningi futhi kuningi 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 izoba khona nenye because sezikhona ngoku ezigqityiwe ezi-two ingoma but ziza ingasibe zii-EP eziyi-two kulo nyaka so kuzodropa i-single soon 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 emva kwalena akuzubakho sikhathi sokuphefumla tu nizawutya ngobhayi.
Ngubani i-artist osanqwenela ukusebenza nayo noba ke mhlawumbi kwezi seziphumelele?
Ukuphumelela ke kwenye indlela ukuphumelela kuma ayikokuvela maybe e-TV okanye so
Yeah.
xa uthi ephumeleleyo ndizawubiza noba yongayaziyo wena
Hayi,
cause
zamta biza
kum iphumelele so ukuphumelela kum into enjalo kukho amarhotmani asebenzayo apha e-Eastern Cape aboMr. Bev aboDibira intloko obuthuba ngamarhulumane endijonga kuwo lawo ndiyazi uba kusetyenziswana silike for i-province kwenziwa sure uba umzekelo laa nto yenzeka boomaPitori ubone uba amajita asePitori ayakwazi usapotana
Yeah.
ayayenza la marhulumane pha basebenza bonke benza baxhasana bonke ngendlela erayithi.
All right, Nkosi kakhulu mntakwethu, siyavuya ke ukuncokola nawe ngosuku lwanamhlanje. Siyivukani FM, sikunqwenelela nje impumelelo kwimizamo yakho.
Ngokwase kakhulu futhi ndibulele kuwe ndibulele kwiVukani FM nabaphulaphuli ngokwase kakhulu.
All right, Tanko mphulaphuli ibinguye ke uHope Isitrato ngowaseMaltino unengoma ethi Andiva. Sixelele ke uba i-EP yakhe iphumile mphulo wasekhaya, so ke besidlala ke ingoma yakhe namhlanje. Uyivume njani? Ungamlandela ke kumakhasi onxibelelwano, ulandele ke kwii-platforms ingoma zakhe ezifumaneka kuzo ebesele ke ezichazile. Ungambhukisha nakwiindawo zakhe mphulo wasekhaya. Siyahamba ke ngoko, siyapha ke kwingoma and then ke xa sibuya siqale ke i-Battle of the DJ. Jays kwakhona khona ke uWixy eyasinika imix yakhe masambe sithi chungu.